to the left, bring it to the right. Ask if someone left or right. Want everybody to feel alright. Bring it to the left, bring it to the right. Cause I'm to the left, bring it to the right. Ask if someone left or right. Want everybody to feel alright. Bring it to the left, bring it to the right. Left, right, 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 left,